kukwikoza neza cyane
ibirere gibirere na ngufu ugutaki kurinda stress ibirere gibirere na ngufu ugutaki kurinda stress ni ambere mu gutaka vuba ambere za makara na mafara igabanye isanga ry'amashamba yengeri bitukikije itungire nawe ngufu ngufu ngufu
Tang.